but ukhuma lomntunga umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu
olo kudukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili kezo mina ngimveze ngithuthunga kumalo bathi ilas bona magumeti mhlawumbe yama ngabo semusha like kanzo phele ngicela nje show ukuthi uyasubscriber ungakhohlwa ukukommenta nokulike kanjalo futhi nokushare okikhona okukhulu kunakho konke bafethu abantu abangabo sibheka ukuzona ezihamba phambili sibheka laphana inkunzi enkunzi malanga yenyanga laphana bathi ukhokho vula uDr. Mabalengwe umfo kantombela laphana insizwa ke ekhandela udomo kakhulu laphana engemali yase-apsa laphana ke yathi ukutrenda abantu impela baloku bezixebulela laphana besho lokhu nalokhu yana mala nodaba oluthinta imali yase-apsa kuMabalengwe ibonakala kwenye ividi impela esithusa abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana lakade phethe khona isilwane esisabesayo isilwane esisabekayo kwisilwane sasendle abanye bathi uxamo ngale mhlawumbe engande kakhulu awuqala ubuke la
kude ngidlula ngisho nanawe
angithi lokhu ngitshela ngintshela loku ngintshela ngithi asigayeni loku ngithi asigayeni anifuni ukugaya nibhizi nje noMabalengwe Mabalengwe nibhizi anifuni ukugaya Mabalengwe thisi Mabalengwe thethi gani umuthi bafana nidume na nasisilwane sokuduma bathi imbulo uqobo lwayo njengalaba bathi behleka nami behleka inhlinini baphinde bacule ngami iyagqilaza le nto enina nizogqilazela thula yisho mfana inomnyama hambe ngogaya umuthi singa nayo gqilaza le nto bafana nina nomnye ngamqalekisa ngathi sebohlale bembamba ngempamba njalo la ifika khona uyayithola impamba gqilaza online
hayi ngiyathemba uzibonela impela ukuthi ngempela le ndoda inesipindi ngempela le ndoda iyinyanga ewukhokhovulelwa ngempela laphana mhlawumbe ukuthi nikwakho ukubhawula abantu esebakhulume kangaka mhlawumbe ngalolu double tinta le video ngithemba ngabe ngempela ngibona ama-comment laphana engabona ukuthi impela abantu abawuvala umlomo emalana nalokhokhovulwa le nyanga luMabalengwe mhlawumbe ukuthini wakho ukuphawula asihlanga laphana comment section eke sidingide lolu daba ngaza kwethu izona-ke ezihamba phambili esikhathini samanje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okikhona okukhulu kunakho konke bese nisiphatha kahle nibe nosuku olumnandi ngithandana.